ikawo mungameli wezwe lakithi eSouth Africa necabinet yabo babeka usuku lomhla ka 26 ngonyaka ka 20. Uma ufunda Isaiah chapter 26 verse 20 lithi iBhayibheli, wozani bantu bami ningene ezindlini nizivalele niqashe kuze kwedlule kulaka. Ayi, angazi mongameli kwenzeke kanjani kwaqondana ngale ndlela. Wozani bantu bami ningene ezindlini nivale valani minyango yoyikuze kwendlule lolu laka. Awuthi ngiphinde futhi, wozanini bantu bami ningene ngenani ezindlini valani valani minyango yoyikuze kwendlule lolu laka. Ay man, sisandu ulele sisimo yibekezelani ma Afrika. Yebo sisandu, sisandu ulele sisimo yibekezelani ma Afrika.
Kiritsumba na baka kenanka mahlu walang minyako li ipate husi huka hufihlela sififo sena sifeta kiritlo manabaka kenanka mahlu walang minyako li ipate husi huka fihlela sififo sena sifeta sizohlu
ulele sisimo
sizohlu
yibekezelani ma Afrika.
Siyamthemba
sizohlu sizandula lesisimo
uthembisile
yibekezelani uma
we call upon the power of the Holy Ghost to visit the land, to visit the world, to visit China, to visit USA, to visit Italy, to visit Zambia, to visit Zimbabwe, visit the kingdom of Eswatini, to visit Lesotho, to visit Botswana, to visit Namibia, to visit Tanzania, to visit Mozambique, to protect our land, to protect our loved ones, to protect our brothers and sisters, to protect our fathers and mothers, to protect our elders, to protect our children. We call upon the power of the Holy Ghost.
Asihlanganeni ma Afrika, silalela baholi bethu, nalesifo lesi ikhona sizohlula.
Ekugcineni siyawuthi
ebheleza nkosi yethu
Jehova usihole kwaze kwalapha. Siyawuthi ebheleza nkosi yethu Baba usihole kwaze sesilebreitha. Sithi ebheleza nkosi yethu
Ebenezer,
yeah, you're cool, you're cool. Hi,
my friend. ebenezer
siyothi ebenezer ebenezer nkosi yethu
usihlala
usibone
kwase
celebrate siyothi ebenezer ebenezer nkosi yethu
yesu
yeyu usibone.